ya no wa uti da kuti yemhwe sene sunyani ekuru no niema ya kosofa ahaye kotukuru ufri kotukuru eko sunyani anafi sunyani eko chira sisi na kwa naye kontrata waso before I bet to a ban, but since you're much more slow, Kakla, to see an acquire from Sunyan to go to Krum. A quack could see Yahima. A hornantino, I had in the ending. Na, ye by Sunyan, Yanche, Sunyan Barras, Reggie Gate. I'm sure 2010, yeah. 2010, yeah, baby, sir. Up to now, Utrahoko, New Doma, yeah, left after Battalion Gate, you know. I'm left, no more, ja, the other side, you know. No more, ja, the other side, you know, right, say, oh, no. I tea, Janshia, yeah, before. On the left, I go to see Abisim Kwaino. I hear the shortest way out for a cry of Kumasi. Now, I see a Kusunyan Chara Techimai. And I say, New Doma, Potemu or Baras Biana, the shortest way I was of our son. I only the shortest way, but so sad to say, a Kwaino double road, double lane, Kesiapa. Nasa oye hoho, nasa opo umase mfaho, anajua ubinya asimu. Gate sa, ayii, ewo kwa ino suno. Ae bimbe ino. Enje izi. Because ya drive fast, ume odu usia kwa ino nyeno. It take you just 8 minutes, wangwa mre daho. It take you just 8 minutes from New Doma to Alaska Junction. Oh, mama. We see say manholo. Say a dam. Oh, this one I'm quite as one I do not want for harder. These are the roads. Here from New Doma to Alaska Junction. Sene ba mu yesa kwan ne sene ba ya okus ya bisim sunyam bia o area wa onkonko fa ho nti kwan ho ye kwan kese ay cross New Doma ay is e be save as traffic ne delay in no be bre normally no because of road wind no ti trucks no en konko fa sunyam biim se okofa load ewo abesim area ho ba bia na omonko nkofa krom ndinka e buaye papa e be buaye woni ma bibere si was enko nkofa krom the same thing enka kasa kesie na e loadu nema e de kokuma sene e firi sa side ho ba si akonu bia bitimi afa ho abra onkofa krom enko so traffic bia enso no Quine that's one. Double road case here come up. I'm an uncle. Left and right in a sooner here more. Sooner here, no becker be a man. I would take out TV. Pacha on subscribe we are subscribe ema ye na ye sero press notification bell na sene be ya ye di video bi atuma sisi ya wase every 2 weeks ya ye video efa sunyo ya hon ele sunyo ya bako se mne ema ye kwa suwa upuna hafu pate mwa baby ya pacha mwme shwe hayo sunyo ya Regina Hospital shwe painti ya mwdi painti ye 2000 up to now no renovation the other side ne kura de kabo omo sunyan ayi na omo ayi ni mama na sekura wa na beka bi amomo Inti mpanyimfo ni hwa administration no ɛda yɛsi hɔ 20 years no renovation mu mpenti nya no hwee mu dua green grass whereby mu ni car park na mu dua green grass ɛwɔ mu ani mu wabra mu ni car park haya Wednesday market amamfo si ultra modern market no nnua inti sɛ gya to wi ma ɛyɛ seconds the whole entire place bɛ sunyani Wednesday market no no the whole entire place bɛ sɛ sɛ na sunyani market ayɛ kɔ yɛn no a sɛ yɛtwe ne amamfo school a ɛwɔkura mfimfini o hwɛ sɛ ne hɔ setie school a ɛwɔkura mfimfini school a ɛwɔkura mfimfini twe ne amamfo no ɔwɔkɔ star big bank hɔ no tem bia ɛhɔ no afu I don't know sɛ ɛhɔ no yɛ teachers fɔ no mfa hɔ sesie no ɛmhwɛ a se aɛ ɔyɛ ma ne ne mu hɔ opposite ne yɛ sahara dankoma sɛmbɛ ne tehyɛ hɔ sɛmbrɛ taa bɛ hɔ ɔpɛ yɛ wogyina hɔ no ɔmode hɛda no brekum station trɔto no nyɛ hɔ ne ɔde brekum ɔmotumi kye traffic once wɔ bi a gate ɔlɔdu brekum ɔmotumi kye traffic papa yi ɛlɔdu brekum meanwhile ne ɔ brekum station wɔ hɔ taxi na ɛwɔ left wɔne ɔmo so no nyinaa no ɔde ɛbɛtɔ so bɛ ho ya taxi no ne four transit no apake wɔ hɔ yellow ne ne white no ɔmo ɔlɔdu brekum meanwhile yɛ ɔ station wɔ hɔ as ɛyɛ sunyani inside hɔ no no yɛ traffic light hɔ ɛyɛ so sad ɛ sɛ ne hɔ nyinaa atutu ɔhema no anim wɔ ɛbɛsi traffic no nyina mpakyɛ ɔde hwɛ fam hɔ nyinaa atutu firi ɔhema no anim ɔbɛsi traffic hɔ yɛ start from twene amamfo hɔ no ɛɛba nyina no atutu hwɛ woahu nnipa no a ɔsi obi no traffic no mu na wɔagyina a ɔsi obi ɛnyɛ sesesi ne sunyani akɔakɔyɛ no no ayɛ sunyani main station nsuo tɔ kakra bi gɔta no ayɛ ma gɔta no ntimi nkɔ sunyani main station baabi ɔmo lɔdu fie pre ne berlin top nom ne ad main station na ne nie ha na taxi ne fa wura station hwɛ hɔ wura hɔ ha sɛ so yɛ station a ɛkɔ adoma akɔnom ne asufufu nom a ɛwɔ coronation park no opposite baabi a first na DKM ɛwɔpreti no DKM building anim na ɔmo wɔyi DKM building na ɔmo wɔyi hwɛ the state a ɛhɔ no ayɛ nti mode na tie koraa agu so koraa ama ɔmo no ayɛ den because buildings bi wɔ ɔmo noma na ɔmo aduane ne adeɛ nti saa nsuo no nyinaa ba bɛfa ha se nti wɔ ho sɛ baabi a nsuo wɔ so ne ɛka adeɛ results a yɛbɛnya no no results a yɛbɛnya no no wei kuroa mfimfini o sambrɛ taa do after sambrɛ taa do ɔba sambrɛ taa do n'akyi hɔ a station wɔ hɔ no no ɔfoɔ no mu no akɔ snapi ababa correction park no ana wɔ hɔ no baabi a ɔmapake car red na nnipa no gya no hɔ yɛ coronation park nti wode ɔhwɛ situation ɔ ground so so sad asɛ so hwɛ amenamena paa from back ne abato sunyani just a short road a wobɛtumi de just 3 minutes aba bɛduru sunyani ɛnso no ayɛ bibia wɔ hɔ nsuo tɔ koraa deɛ ana ayɛ west nsuo tɔ koraa na ayɛ west ɛwɔ saa baako ne abakɔ a wei so ɛhɔ nnim kaa mu nnim hwee mpakyɛ wo subscribe wɔ yɛ a subscribe ma yɛ channel na boa ma yɛ channel no ɛntimi ngrow yɛpɛ sɛ ɛberɛ mu nneɛma a ɛwɔ brown hafo ɛne ne mpata mu biara because of amenamena wɔ nti no hwɛ ɔfa kwan papa no so just 1 minute na obi si kwan bo ne no so nti o so otim slow down ba ko ni abatu sunya hwe hwe o amra mra wa obeda ko mrika nti o so slow down na akona ma ko o de hwe opposite car no obeda ko mrika just a short distance nsuno yeti musa wena de just a short distance eh hanyi na ba ko ni ba baku ni baku anenye baku ni baku ani hiamu apa e wose omuti omoni hwe e baku ni ababelen top ene kotokrum na ono e honyi na ne sunya aye baku a wo ye hoho a wo hu difference aye wo hu difference wo but eh anya we gu honye ne akoso asden da akoso aso no panyin bia ne obeka bia mo bia nti no e wo se eti manage ne sa se eti manage ne sa ba cho on subscribe ya subscribe ma ye on subscribe ya subscribe ma ye o ti da ko tv subscribe ma ye ba ko ni ba kwa na aye tantan sa no ba ko ni wa kan en ai tantan tan amna mo wono no gas filling station wono amna mo gas filling station wono contractors ne eye bridge bi wo na bridge ni chaache no I don't know when na on be we sa bridge no me nim da me we sa bridge no en a hasi susu ye ya onyani ti eko sunyan hasi ye high court sunyan high court sunyan the heart of sunyan roman asoran na cathedral na wo no because of enti omo twa kwen na mfin eye drainage wo more than eko wan ye ni eko wan ye ni omo awie but omo wie no menim se contractor na oye ejuma no ya nche ni se obi a onye ko tare wo so nti e traffic aba sunya high court na wo no I say she traffic na so kokko e o ka etwem na ho ye police station na ye hwe ka ya ejina ho e flow do e wo traffic just traffic e hwe traffic e be ko so se traffic ni so mo mbe se ko sunya town yeah, one traffic akoso. Oh, and students are right. A police station, district police headquarters, district police headquarters. Maybe I can see how you're offloading. Yeah, I'm a muscle, yeah, mine.